Uyo musore abandanya apfunzwe naho butungane bwari bwategetse ko arekurwa yitwa Petero Nkurunziza akaba afise muri kino gihe imyaka 25 yahagaritswe n'igipolisi muri ndamukiza umwaka w'2016 ku muhani we muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'indwi imwe afungiwe mu gasho k'iperereza yagirizwa kwitaba imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi perezida Petero Nkurunziza yavuye arungikwa mu ihoro rikuru rya Mpimba kuwa 12 ndamukiza uyo mwaka kanyene w'2016 uwo musore Petero Nkurunziza yararengutse muri sentare nkuru mu cyo bita chambre de conseil mu kwezi kwa Rusama umwaka w'2016 iyo sentare iraheze iramurekura iby'agateganyo nkuko tubisanga mu rwandiko rwo kuwa 31 Rusama umwaka w'2016 FP ya ifiti igopi ariko rero aho kumurekura yahavuye amenyeshwa ko ubuserukira leta ariwe bita ministere publique mu rurimi rw'ikinyamazuru yunguruje urubanza muri sentare isubira iyo sentare isubiramwo ikaba itigeze ihamagaza urwo rubanza EHMP 15/49/12 agakoni B akaburungu E inyuma y'imyaka itandatu rero umushikiriza manza wa parike ya Mukaza Alexis Bandya Tuyaga yahavuye ategeka ko uyo musore yorekurwa urupapuro rwo kumurekura rukaba ruri mu biro by'uburongo yiwe rikuru rya Mpimba kuva muri Mukakaro umwaka w'2022 Sergio Ntibigira batazira gikona ari waramutswa iwe rikuru rya Mpimba yararahiye ararengwa kumurekura kura amasoko ya FP ya aho mu ihoro rikuru rya Mpimba akavuga ko uyo mutegetsi yamenyesheje ko uyo musore azorekurwa ari uko bitegetswe n'abarongoye ibiro by'iperereza ubwo rupapuro rwo kumurekura rukaba rugiye gukwiza umwaka rusohotse mu gihe amaze imyaka indwi yose umusore Petero Nkurunziza apfunzwe hadakurikijwe amategeko abagenzi hamwe n'abamwegereye bakaba basaba ko yorenganurwa kuri ivyo mu ruganda rwa radio FP ya twagerageje kurondera Sergio Ntibigira batazira gikona ari nawe aramutswe ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo twumve icyo abivuga ko ariko telefone yiwe ngendanwa yari mu kibanza cha kure.